hari wacu amahoro iwanyu nimwibagire kufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi kuri wa gatanu mushikiranganje w'indero François Habyarimana yagendeye ibusoni mu ntara ya Kirundo aho yatanze ibitabo byo mu mwaka wa kabiri w'ishure shingiro yamenyesheje ko umwaka w'ishure w'2021 ushira w'2022 uzotangura kugenekereza ya 13 nyakanga uno mwaka turimwo yamenyesheje kandi ko ibitabo 500,000 by'abanyeshure hamwe n'ivy'abigisha 95,000 muri uwo mwaka wa kabiri ari vyo bigiye gutangwa mu gihugu cose abayobozi b'amashuri shingiro ECOFO mu tsinda ya kabiri yo muri komine Rugazi ibubanza ECOFO quartier 2 Ngagara hamwe na ECOFO kinama ya mbere muri komine Ntahangwa barahagaritswe mu mabanga yabo n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana bakaba bagirizwa n'umushikiranganje bw'indero gukoresha akamwana wa mama mu kurungika mu nyigisho nkarisha bwenge zigenewe abigisha mu mwaka wa kabiri w'ishure shingiro OPC de prime Nyongabo umunyamabanga w'umugwi ujejwe gutuza igiturire mu bushikiranganje bw'intwari yo hagati no gusesagura amatungo ya leta yarashikirije inkingi zine uwo mugambi wo gutuza igiturire wubakiye ko ukazoshika mu mwaka w'2027 kandi akaba ari izi zikurikira guteza imbere uburongozi gukomeza inzego zijejwe kugenzura gutunganya uburyo ubushakashatsi mu kurwanya igiturire no guhanahana amakuru koperative tujijuke tworore kijambere bariko bategura izindi nyigisho kubifuza korora inkoko za kijambere bitekanijwe kugenekerezo rya 4/5 nyakanga mu kuvuga ku munsi wa 6 no ku munsi w'Imana w'indwiza nkuko bimenyeshwa n'urongoye iyo koperative tujijuke tworore kijambere Jonathan barutwa nayo intumbero y'iyo koperative ngo nukugwiza umwimbu mu bworozi mu ntara ya Bururi muri komine Vyanda umupolisi yari kwizamo mu ijoro ryakeye kuri wa gatanu ku biro vya posita yaraye mu minwe y'igipolisi cyo muri komine aho ngo yafashwe kugira kogwe ko amatohoza kubaraye bamenye ivyo biro yarajejwe kurarira bakiba telefone yo mu bwoko bwa tablet n'indi telefone isanzwe isandugu ibikwamwe amahera nayo iri yugara abantu bikekwa ko boba barivye ngo bivye no mutuzu twidandarizo dutanu amafaranga n'ibidandazwa bimwe bimwe bitaramenyekana agaciro mu ntara na komine ya Bururi bamwe mu borozi ngo bitura abaganga bikorera utwabo iyo ibitungwa vyabo bigwaye kubera ko ngo ba leta batabazi canke ngo ntibabaronkere ku gihe bakenereye ko bakibaza ko batanakwiye umuyobozi ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Bururi avuga ko abavura ibitungwa umwe umwe kuri buri zone bakwiye ahubwo agatera akama abarongoye imitumba gutangaza kuba barongoye inomero z'abakorera muri ico gisata mu ntara ya Gitega muri komine Itaba umudandaza minyurano Emmanuel asanzwe adandaza akongera akanaranguza ibinyobwa vy'ihinguriro ya Brarudi yaraciwe ihadabo cy'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri uyu wa kane igenekerezo 2026 myandagaro n'abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega hamwe n'abajejwe intwaro muri komine Itaba inyuma yo gufatwa ariko arazimba ku binyobwa by'iryo hinguriro ya Brarudi kandi gusijyambira acibwa amande aheruka gucibwa ibihumbi 500 y'amarundi naho nyene yagirizwa kurenza ibiciro by'ibinyobwa mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira ibido y'amaritiro 20 y'amazi meza ya rusengo igurwa amafaranga 700 ku isoko aba muri iyo komine ngo bafise icizere ko bazoronka amazi kandi n'abajejwe intwaro muri iyo komine baravyemeza kubera ko ngo umugambi wo kuzana amazi ugeze kure ukazotwara imiliyari 5 z'amafaranga y'amarundi mu ntara ya Kirundo komine Vumbi kuri uyu wa gatatu umugabo wo ku mutumba Muramba zone Bukuba yarafashwe arafungwa ahejeje gukomeretsa bikomeye akoresheje umupanga umukenyezi wiwe abanyi biwe bavuga ko mu ijoro rishira kwa gatatu uwo mugabo yasanze uwo mukenyezi wiwe aho aryamye aramutemagura kandi ngo intandaro y'ayo matati ntiramenyekana ngo ikizwi n'uko uwo mukenyezi yaheruka guhunguka asanga umugabo yarasanzwe afise abandi bakenyezi bagendana mu ntara ya Makamba komine Kayogoro abana bahungutse bakiri ku ishure ngo ntibiborohera kubandanya amashure kubera ubukene umuyobozi w'indero muri iyo komine ashikiriza ko abahungutse baca basubizwa ku ishure hama bagafashwa mu kuronswa ibikoresho by'ishure mu kurindira ko ubuzima bw'imiryango yabo bwisununura Nizigimana Cleophase buramatari w'intara ya Bubanza amagarira abahora barimira mu matongo ya Fermeranda iri muri komine Bubanza kunyarutsa kwiyandikisha ku biro vy'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi ico gikorwa kizomara iminsi 5 kuvuga guhera ku igenekerezo ya 30 myandagaro gushika ku igenekerezo ya 3 nyakanga uyu mwaka turimwo Ico gikorwa akaba ari mu ntumbero yo gushyira mu ngiro itegeko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanze igihe yagendera iyo ferme yaranda
ne yandabwire duhagurukire nitwabishobora u Burundi buzabutekanye duhagurukira amahoro n'umutekano atanu mwasigaye inyuma ico kiri cyambe mu bintu ndabatekereye amahoro n'umutekano ntibishobora kumvikana ko umuntu ashobora kuva i Bujumbura akaba ku mutumba munaka akica abantu agasubira kigi kubera iki mutigeze mubona ko ari umuntu mushasha ngo umenyesha yaje gukora cyo biraba umuntu agenda agatega imodoka abantu b'ingenzi akigira ubudoge nko kumenya igihugu n'ikigira bene igihugu bagicungere duhagurukire amahoro n'umutekano ni hari kibi kibaye inkozi z'ikibi zifatwe zifatwe muhaguruke mufashanye n'abajejwe umutekano abajeje ubutungane baciza ngo ndagonde tumubashengeze nabo nyene muze murabivuga muti turabonye ahantu bacirwa ngo ndagonde mubonye uwo barenganije muvuga kuko ivyo byose n'ivyo bihungabanya amahoro n'umutekano kwantu hatagira ubutungane nta mahoro haba abantu baca bihora baca batangura kwihora hatagira ubutungane amahoro abagiye duhagurukire ubutungane mu gihugu cyacu duhagurukire intwari ibereye nagiye intara zose sigura ingene umurongozi yo kwigenza mugabo umenga biherera muri ico cyumba twabivugiye ntivyumvikana yuko umwene gihugu agenda gusaba ko umukuru w'igihugu amutunganiriza ku vyabaye mu ikomine ntivyumvikana musitanteri niwe yari gutonda ati vyananiye akaja kwabura matari ati je ndafise ikibazo cananiye gutorera umuti hanyuma bura matara akagidonadona buke buke cha kimunaniye nawe akaba ari watonda ku mukuru w'igihugu iyo rero mbonye abene gihugu bitura umukuru w'igihugu byabyerekana ko nta mukuru mutumba baho nta musitantera baho nta bura matara baho guhagurukira rero iterambere mu gihugu guhagurukira iterambere mu gihugu nta handi bihera atari uko umwe wese agira icakoze amarigara umuntu w'irigara nawe nyene ujya yirirwa yica atacakora tumucire umukenge tumwereke ko ari imbura amaboko hari hingeso iharawe aho basigaye bavuga ngo ububa mu nzu ya nyakatsi ngo ni ntawo nikora ari umugabo afite amaguru ndamaboko ngo kwa mu nzu ya nyakatsi ngo ni ntawo nikora si ntawo nikora genda mu mubaze kubera ikiwe byakunaneye kubaka inzu no kubera bari kinebwe ntaho nikora nujya muntu w'umukehabwenge ujya muntu amugaye kuburyo atacyo yokora nujya muntu w'umutama n'umutamakaza atakigira buzukuru wa musenyera n'udukwi ujya niwe ntaho nikora turakeneye rero ko tubona bantaho nikora bukuri ku mitumba yose kugira ngo uburongozi bw'igihugu burabe ingene bubafasha burya ntimugire ngo nibeshe ugasanga nk'umutamakazi afise umukobwa cyangwa umuhungu akorera igihugu ahembwa mugabo kaza wumva ngo ni ntawe nikora tuzoca duhana uwo muntu yari kumufasha yiswe ntawe nikora afise umuhungu cyangwa umukobwa asanzwe ahembwa abayeho neza twe tuzoca tumuraba ari umukozi wa leta ntazosubira tuca tumwirukana mu manota tuzotanga bizojamo hariho abantu nk'ubu nyina we abakozi ba leta bagenda bakicara i Bujumbura zamura bashengeza natwe zose tubirukana baduke mubona atakintu na kimwe ariko akorera iwabo cy'iterambere murazoza muramwandika hanyuma bidushikiriye tuzoca tumuduza ku ngufu none tumukura muri kiya kibanza ariko ntaca duka kwanza bayase kugira iterambere iwabo tuzomuduza ku ngufu muze murareka iterambere turigwanire hamwe umuntu wese muza murahura yiyaga umugani mu minsi iza tugirishije amanama tuzoba tuti kugira ubaze ikibazo abanza uvuga icyo wakoze wewe
dutandukire amakuru y'inkino abigeme bakinira umugwi wa PVP Buyenzi ni nawo mugwi watwaye ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme uno mwaka kuri uyu wa gatanu igenekereza 27 imyandagaro barafashe urugendo berekeza mu gihugu cya Kenya mu nkino zo kurondera itike kuja muri Champions League ya Afrika izobera mu gihugu cya Egypte kuri uyu wa gatandatu igenekereza 28 baraza gukina n'umugwi wa Simba Queens wo mu gihugu cya Tanzania mu itangazo urongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yaraye ashize ahabona honorable Ndikuriyo Reveriano yatumye ko amatora y'abazorongora amashyirahamwe y'umupira mu makomine akaba ategekanywa kugenekereza 24, 25 na 26 Nyakanga mu nkino za basketball umukinyi Felix Nijimbere yahora mu mugwi w'urunani ntakibarizwa muri uyo mugwi akaba yatijwe mu mugwi wa Kerne mu kiringo cy'umwaka umwe iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu murakoze.